Nanjengoko kulindeleke ukuba usosi bajikelele we-ANC umnumzana Ace Magashula vele kwinkundla kamantyi yaseBloemfontein ngomso ngezityholo zorhwaphilize ekunikezelweni kwethende xabisi 255 million rand yokwakha izindlu ze-asbestos ngethuba eseyinkulubaphathiswa yaseFreyistata. Unondyebo jikelele walo mbutho umnumzana Paul Mashatile izolo uvakalise ukuba isigqibo esiphezulu se-ANC kuzwelonke asikawushukuxi umba umalunga nokwehla kwalo sosi bajikelele walo mbutho logama esajongene nezi zityholo. Umhlalutyi wezopolitiko unjingalwazi somadoda Fikeni uthi lo umba wokwehla kwenkokheli ejongene nezityholo zorhwaphilizo ngumba onzima kulo mbutho kuba nangoni ANC ibonakalise iimpawu zokuba iyaqhuba nezindululo ezithathwe kwinkomfa yayo yonyulo kwiinkokheli ezikwizihlalo ezingezantsi kodwa akululanga ukuba ithathe eso sigqibo kwiinkokheli eziphezulu kwaye maxa wambi kuqwalaselwa amandla nenkxaso yaloo nkokheli.
I do think that ANC not only appreciate the gravity of the matter, they have always anticipated that this would be one of the most difficult ones because they have sent a signal to the lesser ranking members of the ANC and reminded them of the conference resolutions after resolutions to step aside whilst you are dealing with your issues. But that has not worked, and the precedent was created by the former President Jacob Zuma when he simply continued and the party had no choice at the time. Seemingly they had to support him. And subsequent to that, it has always been a matter of how much constituency, how strong is your base, that will determine what action is taken.
Ephawula ngezityholo zokuba kusetyenziswa iiarhente zonyanzeliso-mthetho ukutshutshisa amalunga lombutho kwicala elithile lo njingalwazi uthi mazibekelwe ecaleni ezi zityholo kuyekwe umthetho udlala indima yawo ze xa kufunyaniswe ukuba kukho umkhethe kwindlela ekutshutshiswe ngayo amalunga lombutho kube ngona kuphandwe ezo zityholo. Unjingalwazi Fikeni uthi yinto eye ixhaphake yokuba amagosa aphezulu xa ityholwa ngorhwaphilizo atsibele ukuthi liye lenqe lezopolitiko engakhanga ngaphendule malunga nobunyani bezo zityholo.
All what ANC ought to do now is to step back and allow the legal processes to go on and only make an observation when unfairness is demonstrated. But to weaponize, factionalize any intervention literally is the new political culture where you find a ward councillor, a mayor, a municipal manager, anybody who is being investigated, their first word is, this is a political witch hunt, it's my political opponents. They hardly ever address the essence and the content of what they are accused of.
Nanjengoko kaMagashule kulindeleke ukuba vele enkundleni ngomso usekela sosi bajikelele walo mbutho kunye nonondyebo jikelele walo mbutho bavakalise ukuba amalunga lombutho afuna ukubonakalisa inkxaso yawo ngako kaMagashule angakwenza oko ngeziqu zabo engamelanga igama lombutho. Kwiindaba ze-SABC ndikunoba Thembu Zantsi.